bafuna sithi factor out u-t squared plus 8t plus 15. Asiqale ngokuthi t plus a sokekele sithi times t plus b ukekele yona. Sizokwenza i-method ekuthiwa yi-foil ukuze sixazulule lokhu. Foil u-first awokuqala t times t u-t squared loyo. Bese u-o walo foil u-outers abangaphandle. U-t loyo no-b, u-t b noma bt. Bese u-i u-inners, a times t at. Bese u-l u-last, a times b. So sino t squared plus bt plus at plus ab. Noma singaphinde sikubhale lokho sithi t squared plus a plus b okekeliwe times t plus ab. Kuyafana ke lokho. Nalana ke kumele sifactor out kanjalo. Angithi mesifactorize siqale sithole ama factors ecoefficient yokugcina. Kule case ke i-coefficient yokugcina u-15. So kumele sithole ama factors a-15 ukuthi uma uthola i-sum yawo uwa plus together uthi bani plus bani kumele equal u-8. Ebese uma uthola i-product yawo uma uwa multiply kumele uthole u-15 njengala ngithi a plus b equals 8 ebese a times b equals 15. Asenze ama factor ka-15 khona sizobona ukuthi isum ne product isimele sisebenzisa inamba ezoba ukuze siyithole. Mesithi x squared plus bx plus c ngikhombisa nje format ukuthi i-layout we kanjani lesibalo ukuthi kunobani squared plus bani times i function i constant plus i coefficient yokugcina engena constant yona. Asithole ke ama factors ka 15 ukukhona sizokwazi ukufactorize lesibalo. U 3 times 5 uba u 15. U 3 plus 5 uba u 8. Ehhe, so 7 plus 3 u 3 plus 5 uke. Ngoba u 3 times 5 u 15 futhi u 3 plus 5 u 8 ehhe. So ubona ma factors esiwasebenzisa ukufactorize le expression. Sizothi ke ngoba ku-positive go 2 i-numbers ezingaba positive zo 2. So t squared plus 8t plus 15 angithi basinike wona. Uma siwabhala siwakekela umabili njengale engakwesokudla isandla kade siyenza ukukhombisa as umzekelo. T squared plus 3t plus 5t plus 15 ngiyafana nokuthi 3 squared plus 8t plus 15 ngoba u 3t plus 5t u 8t. So uma senza ke ngama bracket amabili sothi t times t plus 3 plus 5 t plus 3. Uyabona ukuthi t times t u t squared plus 3 times 2 3t plus 5 times t u 5t plus 5 times 3 u 15. Yabo? So sithi 3t plus 3 bese sithi times t plus 5. T plus 5. Yabona ke? Sesiyenzile ke i quadratic expression yethu sesiyifactorizile. Uyabona ukuthi kumele uthole ama factors iqala udlale ngalama factors ubone ukuthi uma uthola isum yawo uzophuma nenamba engaphakathi nendawo ebese uma uthola iproduct yawo uzophuma ngale namba esekugcineni yini.